Sanibonani balingani mapungu na machichi. Igama lami ngingu Spooky N.
Siyaqhubeka nombhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Zihlangene Phezulu obhalwe ngusibanyoni MB owenzelwe ibanga leshumi nanye. Sizofunda isahluko sesibili. Sifundeka ngalolu hlobo. Namuhla uThuthukani usezithola ebhekene nenkulu ingwadla. Ngengcindezi asebhekene nayo emzini wakhe. Phela yisigameko esimthele othulini. Sizokuma kancane ukufunda, sihlaziye, sicubungule, sichaze. Lesi sigaba esiqeda ukusifunda, sicacisa ukuthi isimo senhlalo asizukuba sihle. Kungani sithi isimo asizukuba sihle? Yingoba sitshelwe ngamagama asetshenziswe ngumbhali. Nawa lamagama acacise isimo senhlalo. Igama lokuqala yileli elithi ingwadla. Igama lesibili yileli elithi ingcindezi. Amagama alandela lapho yilawa athi yisigameko esimthele othulini. Siyazi ukuthela umuntu othulini kuyisimo sokukhuluma. Masiqhubeke nokufunda. UThuthukani ufike ekhaya ephuthuma ukugeza ukuze uthembekile intombi yakhe. Uqale uyafika umthola esemlindele. Kade bezimisele ukuba nesidlo sakusihlwa ndawonye. Bese beqedela indaba yamalungiselelo okuthunyelwa kwabakhongi beyocela isihlobo esihle kwamsimude ngeviki elizayo ngomgqibelo. Uthe lapho efaka ukhiye uThuthukani wathola ukuthi umnyango uvulekile. Wathi ukudideka kancane, kepha wabuye wacabanga ukuthi mhlawumbe uthembekile ufike kuqala kunaye. Uthe engena endlini yokuhlala, wazithela phezu kwetafula ebelilungiswe kahle. Izibiliboco zigcwele itafula. Izimbali zothando ezibomvu zihambisana namakhandlela amabili avuthayo. Izimbali zazibekwe zazungeza amakhezekheze. Ungatshelwa muntu ukuthi kwehla ngesiphundu ngeke usinike esingaboni. Iphunga elimnandi lokudla nezimbali kwakuhambisana nomculo omnandi owawukade ukhalela phansi. Phela kwakungumculo weciko laphesheya elidlala iclassic elingu Richard Clayderman. Le ngoma edlalayo esihloko sithi Rhapsody of Love yaqhininika ngemithambo yegazi likaThuthukane ekhumbula lezo zinsuku ezimnandi besendawonye noLetheni. Sizokuma kancane ukufunda, sichaze, sicubungule, sihlaziye. Ukhumbuzana nje umbhali usasebenzisa isu lokuchaza. Phela umbhali uhlale ewumlandi noma loko siyakukhumbula noma asikukhumbuli. Uhlale engumlandi, ngakho ke uyangenelela lapha usasebenzise kuphela isu lokuchaza. Uzothi esuka ke lapho sekuzokhuluma khona umlingiswa thizeni bese esebenzisa abacaphuni noma osocashunwa. Singakukhohlwa lokho. Okwesibili, umbhali usebenzise isu lokujeqeza emuva. Uma ngabe besibheka isakhiwo, ngizocela ukuthi ubheke lama notes ahambisana nale video. Uma ngabe besibheka isakhiwo, siba nezinto esizifakayo ngaphansi kwesakhiwo. Yiziphi lezo zinto lezo? Yilezi ezibhaliwe kule video. Ngakho ke funda ubukele i-video. Kulezo zinto lezo kukhona nesu lokujeqeza emuva. Asizokulichaza ngani ngoba salichaza leli lisu ngenkathi sikhuluma nge-video ethi ubhukulwa manqe grade 12 ukujeqeza emuva isivinini isakhiwana uhlobo lomdlalo umsebenzi womlandi. Kusho ukuthi nje ungaya kule channel ethi grade 12 intervention isiZulu uyobukela le video ukuze uzwe ukuthi liyini isu lokujeqeza emuva. Okubalulekile, silibona ngani noma sibona ngani ukuthi kusetshenziswe isu lokujeqeza emuva? Sibona ngamagama athi khumbula, njengoba la umbhali ubhale kanjena. Le ngoma edlalayo esihloko sithi Rhapsody of Love yaqhininika ngemithambo yegazi likaThuthukane ekhumbula lezo zinsuku ezimnandi besendawonye noLetheni. Lamagama athi ekhumbula asibonisa aphinde acacise ukuthi umbhali usebenzise isu lokujeqeza emuva kulaba abenza umbhalo wobuciko othi untombazi. Sikhulumile futhi ngalo lelo lisu lokujeqeza emuva. Ngakho ke kubo kuzobe sekuyi-repetition noma ukuphindaphinda. Siqhubekeni nokufunda. Sigcine esigabeni sesihlanu, sizoqhubeka nesigaba sesithupha. Babeyidlala ekuseni ngesonto bevuka. Ngaleyo minyaka uthando lwalusasha amashushu. Wakubuka konke lokhu uThuthukane, amehlo akhe ahlaba phezu kwetafula elalibomvu yizimbali zothando ezizungeze ikhadi elinomlayezo othi ngiyakuthanda mtakwethu, mina nawe siyofa silahlane. Ahleke kancane uThuthukane, kwakungathi uqala ukubona ubuhle obunjengalobu. Kwakuchitheke inyongo enhliziyweni yakhe. Phela wabugcina kudala ubumnandi obunjengalobu. Uthando lwabo benoletheni umkakhe lwaluyisigcizelelo sokuthi ubucu obuhle ngobuhamba ngabubili. Pho, umswenya owawushukuza phansi kwegade lomshado wabo. Waziququda izingqabo zobuhle besithombo esasibukeka sikhabatheka ikusasa eliqhakazile. Nalomculo odlala lapha endlini umkhumbuza yena uLetheni owaye liciko lokukhetha umculo ohambelana nesimo sothando sangaleso sikhathi. Wayekwazi ukucupha izinto uLetheni enendlebe yobumnandi futhi. Kuchaza khona ukuthi nothembekile unaso isandla nekhono lokuqoka izingoma ezihambelana nesimo ababhekene naso ngaleso sikhathi. Uthuthukani ujajuliswa ukuthi usephinde wamthola umuntu azomthanda ngenhliziyo yakhe yonke. Kusukela namuhla kuyopheqeka ikhasi elisha ezimpilweni zabo benothembekile. Isiqalo sohambo olude luka sofa silahlane. Uthuthukani wayekholelwa kakhulu emandleni akhe ngoba wayephuma ekhaya elalidla imbuya ngothi. Kanti uthembekile wayezalelwe emqubeni. Uthe lapho eyongena ekamelweni uthuthukani, unqambothi lwamakha esimonyo, ekhephuka isibunge sothando amhungela endlini yokugezela, lapho kwakuzwakala umzwilili wephimbo elalithaphuka umpe lwe kekeba lika nomthebe. Kwakuzwakala amanzi eshawa egeleza. Kuchaza khona ukuthi kuzalele ihlokohloko ngempela entombini. Uthuthukani wabona ukuthi kuhle angaphazamisi, kungcono naye ayongena kushawa bageze bobabili. Uthe angaqeda ukukhumula izingubo zakhe, wathatha ithawula waqonda kushawa. Akazange esachitha sikhathi washo phakathi. Hawu Thembekile, wangezuma bo. Uthe kimina usendleleni uphuthuma lapha kanti usulapha. Wethuka wagelekeqeka uthuthukane ezwa iphimbo angalilindele. Wangibiza ngothembekile, ngubani lowo? Kubuza uLetheni. Habe, nansi imihlola bakwethu. Wena ufunani lapha? Ungene kanjani emzini wami ngingekho? Kubuza uthuthukani emangele nje. Ungangibuza ukuthi ngingene kanjani ngakuwona umuzi wami lona? kubuza uletheni. Umuzi wakho muphi wona? Lo owawushiya wanyamalala iminyaka emibili yonke. Uyangihlolela kodwa letheni. Akuwena ofake isehlukaniso kubuza uthuthukani. Inqa yokuthi uthuthukani uvele wazithela emanzini. Sebe manzi bobabili. Uma ungabonanga okwenzekile, ungaba nesiqiniseko ukuthi kade begeza bobabili. Bakhuluma nje uletheni usevele wanamathela kuthuthukani osephenduke isikhomololo ebakaza okwengcanga ibanjwe yithambo emphinjeni. Uthe esantiphaza ejulukiswa yintukuthelo nokudangala uthuthukani kudlu umnyango. Sizokuma kancane ukufunda, sihlaziye, sichaze, sicubungule. Sibonile kuleli khasi leshumi nesishiyagalombili. Umbhali uphinde wasebenzisa abacaphuni noma osocashunwa ukukhombisa umsebenzi womlandi wokungenelela. Sibone uthuthukani ecabanga ukuthi ukhuluma nothembekile. Saphinde sezwa uletheni esephendula. Siyalubona nodweshu lwangaphandle. Siphinde sabona nesu lokujeqeza emuva. Kuleli khasi leshumi nesishiyagalombili. Uma sibheka isigaba sokuqala, umbhali uthena. Nalomculo odlala lapha endlini, umkhumbuza yena uletheni. Siyabona ke ngokuthi kusetshenziswe leli gama elithi umkhumbuza ukuthi umbhali ubesebenzisa isu lokujeqeza emuva. Siphinde sabona ukuthi sesingasho manje ukuthi uthuthukani uvezwe njengomlingiswa olifuzile igama lakhe, ngoba umbhali uthi uthuthukani ukholelwa kakhulu emandleni akhe. Uma sibheka isigaba sesibili kuleli khasi leshumi nesishiyagalombili, sesiyabona ukuthi uthuthukani unamandla, usebenzisa amandla akhe ukuze athuthuke. Ngiyathemba ukuthi lokho siyophinde sivezelwe kona uma siqhubeka futhi nokufunda umbhalo wobuciko. Uchaza ukuthi sizophinde sinikezwe ezinye izibonelo ezikhombisa ukuthi uthuthukani wethembe amandla akhe, kwazise phela yena uvela ekhaya elihluphekayo. Sizoqhubeka nokufunda. Kungene uthembekile ejabule efile ngakubone endlini yokudlela. Phela ucabanga ukuthi nguthuthukani ohlobise itafula ngezimbali nephunga lezibiliboco elikumema uzihambela emgwaqweni. Wayebona kahle uthembekile ukuthi usuku oluzobamnandi empilweni yezinyoni ezimbili ezinganywe ubunzulu bothando. ungena ekamelweni ngenkathi uletheni ezama ukubeka izandla zakhe emaxhalabeni kathuthukani emgona. Ikilili aqanule amehlo uthembekile. Thuthukani, ungenzani kodwa, udlalelani ngami. Ungibiza emzini wakho, kanti ufuna ukuthi ngizobona lo mhlola. Ngikwenzeni kodwa thuthukani. Ngikunike inhliziyo, umphefumulo nako konke okwami. Kepha wena ungibonga ngalendlela. Uthembekile ethwele izandla ekhanda. Lalela ngichaze thembekile. Akunjengoba ucabanga, kuncenga uthuthukane. Thuthukane, uletheni ebeka umunwe ezindebeni zikathuthukane. Nansi imihlolo webantu, kubabaza uthembekile. Imicondlwana yakho emzini wami, ngaleyo nkathi usebambe idanda uletheni. Ngabomu avule ithawula okungathi ufuna ukulibopha kahle okhalweni, kanti ufuna uthembekile abone ukuthi akambethe lutho ngaphansi. Wabuza ngeyami imicondo. Le micondo kathekwane engeyakho uyishiya nobani? Kugcona uthembekile. Nangu umuntu engibuza insambatheka. Ungene kanjani lapha sikhohlakalindini? Ngowakho yini lo muzi usungibelesela ngemicondjwana yami nje? He, nansi imihlola wema. Umuzi wami usuwenze owakho, kubuza uletheni osethukuthele okwenkunzi yenkomo ihlaba usentu. Usubona ngezithukuthuku zimfoma esiphongweni ukuthi uthukela kalugcwele ludla izindwane. Phela galufakwa lubuya nodaka. Upelepele nalapha emlonyeni. Wathithibala nje thuthukani. Lento ingibhedela emzini wami. Kubhavumula uthembekile ebila yintukuthelo. Ngowakho lo muzi. Kipi, ngeke kwenzeke lokho ngisadla anhlamvana. Uyaziphuphela nje sigebengundini. Ngingavuka ngifile, kusho uletheni esethe khunqa izinhlonze. Ayizwe inhliziyo ishaya ngokunye, ebona uthembekile. Wahluleka ukuzibamba uletheni, esho ukumbamba ngezandla. Uletheni wayecabanga isikhathi esinzima adlule kusona ngenxa kathembekile. Kepha wabona kungcono ukuthi ehlise igwebu lentukuthelo ngoba kungahle kusuke olwezichwe uluthuzula bese konakale kakhulu kanti usafuna ukuzincengela lapha kumyeni wakhe. Kungani Thuthukani ungangitshelanga ukuthi lo mkhuhlane usenalo ilungelo lokungena emzini wakho? Ufunani kimi? Ngitshele, ufunani Thuthukani? Kubuza uThembekile, kugobhoza umfula wezinyembezi ecasuke efile. Phela njengoba uThembekile efika nje emzini wesoka lakhe kungenxa yokuvumelana kwabo ocingweni. Yawuchitha umuthi inkonyane ezithola esehlangabezana nembibizane eyamnquma ukhalo kabili. Sizokuma kancane ukufunda, sihlaziye, sichaze, sicubungule. Sithe uma siqala ukufunda lesi sahluko, sathi isigaba sokuqala sendlalela isimo senhlalo esingezukuba sihle. Ngiyathemba ke njengoba sesifundile sekuyacaca ukuthi kungani umbhali esebenzisela wamagama esikhulume ngawo phambilini afana naleli elithi ingwadla kanye naleli elithi ingcindezi. Phela besichaza ukuthi noma umbhalo beveza endlalela ukuthi isimo senhlalo siguqukile noma sizoguquka. Okwesibili, sibonile umbhali esebenzisa isu lokuchaza, simbonile esebenzisa abacaphune, sabona ukuthi umbhali ungumlandi futhi umsebenzi wakhe wokungenelela uyawusebenzisa. Okwesithathu, siyalubona udweshu lwangaphandle oluvezwa ukuthi laba balingiswa bayanqubuzana. Siyababona noma siyalubona lolu dweshu ngoba siyabezwa bekhuluma abalingiswa bephikisana, bexabana, belwa, bengezwani. Sine, siyakubona ukusetshenziswa kwenkomba ethi umoya nengwijikwebu. Ngiyathemba lokho kuyacaca ngoba sikwenzile phambilini ngenkathi senza ividiyo yokugcina esahlukweni sokuqala. Sachaza ukuthi uyini umoya, sayichaza futhi nengwijikwebu. Ake senze isibonelo, uThuthukani ujabule. Umbhali usebenzise amagama athi ahleke kancane uThuthukani lapha ekhasini leshumi nesikhombisa ukusivezela isimo akusona. Ujajuliswa yini? Ujajuliswa itafula elidekiwe. Ujajuliswa makhandlela amabili avuthayo. Ujajuliswa umculo kaRichard Clayman odlala ingoma esihloko sayo sithi Rhapsody of Love. Umbhali uphinde wathi inhliziyo yakhe yachininika ukusivezela ukuthi uThuthukani ujabule. Umbhali uphinde wasivezela uThuthukani ekhumbula izinsuku ezimnandi esahlala nomkakhe uLetheni. Le ngoma ibidlalwa kwaThuthukani njalo ngesonto ekuseni bevuka. Hawu, besilindele phela ukuthi ke manje uThuthukani uzohamba yobheka manje ukuthi ngubani lono gezayo ngoba lengomuya yazi ngekaLetheni. Akho ke kwenzeke ebesinga kulindele ukuthi uThuthukani athi eyazi ingoma kaLetheni asuke manje akhumule ayongena eshawa ngoba ethi engqondweni yakhe yena uya noma uyojoyina uThembekile kanjani. Angithi umbhali futhi ukuvezile lapha ekhasini leshumi nesikhombisa ukuthi ngenkathi uThuthukani efika ethola ukuthi umnyango uvulekile uthe ukudideka kancane. Isigameko noma isenzeko noma isenzo sikaThuthukani sokusuka nje ayongena eshaweni siyingwiji kwebo. Sesiphetha, ngiyathanda ukuthi uma ngenze iphutha ngizihleke. Ngizihlekileke lapho bengifunda khona noma bengikhuluma khona ngithi eshawa. Ngicabanga ukuthi bengihumusha vele ngesiNgisi. Ngithi in the shower bekufanele ngithi eshaweni ha 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 laughing at myself. Nisale kahle balingani, nisale kahle bafundi, ngiyathemba nizohlomula. Ningakhohlwa ukusubscribe, sinama channel amathathu.